She doesn't seem to have the power, but she's still going very strong, running very well. I think the crowds are carrying her.
Siyabona kaloku phana uElena Nurgalieva intombazana kaloku esuka phana eRussia kaloku siyayazi into yobana uCaroline uthe wababonisa into yobana anizokwenza njalo apha kusekhaya kodwa ke kuthiwa ke ngoku kwindawo kuyo le ntombazana kwindawo yesithathu ukhona umntu ophambi kwakhe esicinga uba inoba ngu